adziwe online TV mwa dzuka bwanji mauno takubweresani zolankhula olemekezeka Kalindo amene walelo alankhula atokota pankhani zosiyana siyana ndithu zomwe zikuchitika mdziko muno iwo watu hamakonda kulankhula makamaka nkhani zija za ndale monga kuti mene kungudziwira kale kuti iwo ndi modzi mwa andale akuluakulu amene akupezeka mdziko muno nde takhalani pompo kuti muumve zimene alankhula olemekezeka aponi Kalindo lero.
Kutenga wanga walero pa 21 March 2024. Utenga umene ukupita kuzipani zonse za muno Malawi, ma political parties wonse. Ndikamanena kuti utenga ukupita kuzipani zonse, ndikutanda uza kunena kuti utenga umene ukupita kuchipani cha MCP ndi anthu ache wonse, ndi asogoleri ache wonse amu MCP mo. Komanso utenga wina ukupita kuchipani cha DPP ndi anthu ache wonse, ndi asogoleri ake. Komanso utenga wanga wina ukupita kuchipani cha UDF ndi asogoleri ache wonse amu UDF mo, ndi anthu onse ma supporters. Komanso utenga wina ukupita kuchipani cha Afford ndi asogoleri ache wonse, komanso ndi anthu ache wonse, ndi ma supporters wonse. Utenga wina ukupita kuchipani cha PP ndi asogoleri ache wonse, ndi wonse amene ama supporta chipani cha PP. Komanso utenga wina ukupita kuzipani zonse zimene sindinathe kuzitchula mu audio imeneyi. Ine ndine Bon Kalindo, the DC president wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi, komanso president wa gulu la Malawi First, the people first, amene sitizaya lola wina wache kusokoneza ziko lino. Sitiza lola wina wache kubweresa ziwawa muziko muno. Sitiza lola kuti demokrasi yathu izaphedwe ndi anthu ena ake ajera, anthu anjiru, anthu ansanje. Ai, ife tizapitilira kuima pa chilungamo ndipo tizachita defend the democracy imene anthu ena anzeru anaichita defend kuti ibwere, anthu ena akuikana democracy yo kuti ibwere muno Malawi. Ndakhala ndikuchita study behavior ya zipani zosiyana siyana muno Malawi, ndipo ndapeza kuti pali zipani zina zimene zimaona ngati izozo ndi zipani zoposa zinzache, ndipo pali zipani zina zosamalika kwambiri zimene zikufunika kuti lero zilankhulidwe, chifukwa ngati sitikulankhulani mawuwa wa muasunge Malawi munomo siku lina muzayamba nkhondo, ndipo posachedwa pompano muno muyamba civil war. Ndipo muzindikire kunena kuti zimene ndikunena zimuzazikumbukira siku lina, chifukwa pajatikanena ineyo ndimanenedwa ngati ndine osuta chamba. Ndiye ndikunena kuti ndikufuna ndilankhule ndi zipani zose, chipani cha UTM, chipani cha MCP, chipani cha PP, chipani cha Ford, chipani cha UDF, ndi zipani zose, chipani cha MCP nkati, chifukwa ndi amene ali mboma lero lino. Ndakhala ndikuchita study behavior ya zipani, ndipo ndapeza kunena kuti ngati kuli chipani cha discipline, chipani cha discipline ndiye ndi cha UDF. Sindinaonepo achinyamata a UDF akupanga khalidwe lonunkha, akumajambula ma video opsheza anthu muziko. Ndafuna ndikusithokozeni inu a UDF ndi asogoleri anu kunena kuti u discipline umene muli nawo pitirizani mukutiphunzisa china chake ife a Malawi. Komanso chipani cha UTM, ndafunaso ndikuthokozeni a UTM unena kuti muli ndi discipline asogoleriano anakupunzisani kukhala ndi discipline kamwe na chifukwa chokuti simunalowepo mboma ndiye simukufuna kuonesa unyakanya komano inu a UTM ndi inuso anthu a discipline. Chipani china chimene ndachiona kuti ndi cha discipline ndi chipani cha afford. Afford tikuthokozeni kwambiri ngakhale nthawi zina president wanu amaenda ndi a security ochuluka kwambiri kumaganiza kuti kodi angamuphe uyu ndi ndani koma no inuyo afford muli ndi discipline kwambiri chifukwa simunayambe mwajambulapo audio kapena video yofuna kuopseza amalawi muno Malawi. Koma pali zipani zingapo zimene ineyo ndili nayo ndili nazo nkhawa kwambiri kuyambira chipani chija cha DPP. Chipani cha DPP kuchokera nthawi imene chinali mboma kuzafika lero chikupitilizabe anyamata ake akupitilizabe kumajambula ma video oonesa kuti iwo ndi a violence oonesa kuti iwo ndi makingi omenya anthu. Komano mwina ndisanafike kumene kundifuse kunena kuti kodi zose zimene zikuchitika izizi mukuona kuti inuyo azipane sogolo la ziko lino mmalisia pati chifukwa tu Malawi munomo muli anthu ambiri osauka amene nkhondo inati ibwere apalibe amene angathawe kuli azimai osauka kuli ana osauka kuli anthu ena okalamba amene nkhondo inati ibwere palibe amene angathawe mwachisanzo mmene alili mwana ujayo ndi amayi ajathandizidwa ndi bushiri ujayo kodi ana amene ajao kapena mai ngati amene ujayo nkhondo inati yabwera amene ajanga zathawe zima ni nyasa kwambiri zima ndikhuza kwambiri ndikamaona ma video amene sopano chakhala ngati chizolo wezi kuchokera kuchipani cha MCP komanso chipani cha DPP pachitika zinthu zambiri kuchokera mkangano wanu wa ku parliament siku lija kunatuluka ma video anyamata ena MCP anatulusa ma video ata vala zinthu za nkhondo kunena kuti iwo ndi anthu opsha akhoza kuamenya anthu kamena akhoza kubweresa anake muno Malawi koma chipani cha MCP sichinazuzule nkhalidwe umenewu imeneyo inali video yoyamba pakali panonso kunatulukaso video ina anyamata a MCP atapita kukakhapa anzawo pambowe kumene anaononga magali moto a chipani cha DPP sindikuziwa kuti kodi kufika siku la lero anthu amene ajawo anaonongeredwa magali moto acha inu achipani cha DPP munawathandiza kodi pakali panopa popeza anthu achamwina magali moto ndi amene amaadalira magali moto ali kuti ndipo iwo akupanga chani nkutheka kuti kunena kuti anabwera kuti adzathandize chipani chawo osaziwa kuti swakuzika mmavuto anthu amene ajawo munawathandiza akuyenda mmachani munapangira haya la magali moto kapena munapasa magali moto ena kapena munakonzesera magali moto ngati munakonzesera tikuthokozeni inu achipani chifukwa chipani china chilisi chimene chikhale ndi emergency funds ndi chifukwa chake mmalandira funding anthu inuyo kuchokera ku parliament komanso inu munali mboma mukuyenera kuti chipani cho ku account kwache kuli makobiri ochuluka opangira zinthu zanga zimene ziza emergency ndi chifukwa chake nthawi ija ya cyclone Fred tinaona chipani cha DPP chikupita sonacho kukathandiza kusonyeza kuti kuli zinthu za recovery plan za emergency zimene inuyo mukuyenera kuti muzithandizira anthu anu chifukwa ngati simunawathandize anthu aja pakana lero ndikutha kuona kusogoloko kuli ma protest ndikutha kuona kusagwirizana chifukwa ndiye kuti anthu ajatu ndi ovutika opeza mochepa akhoza kuukiraso chipani chawo chomwe koma nkhani yaikulu ndiyonena kuti ndi chifukwa chaka chani inuyo a DPP mukulolera kuti anthu anu anyamatano makadeti azipitiliza bekhalidwe lija mmali pangalija lakalekale lija lojambula ma video oonesa zida ojambula ma video ozitama zitho kuti iwowo amamenya anyamatano ndi chifukwa chani inu chipani Democratic Party Progressive Democratic Progressive Party. Simu kuchita kondemu Kalindo ngati limeneri. Izi ndo funika kuti inu akulu akulu. Muziangane ndi diso la patali. Chifukwa izi. Ana amene ndi angono angono. Azitenga ngati ndi Kalindo. Izi mukupanga IMCP. Munthu wina wavala uniformu. Tinane napo kale yolembedwa nkhope ya chakwera ya MCP yo jambulidwa nkhope ya chakwera makaka a MCP ndikunyamula chikwanje ife tinkayembekezera kunena kuti spokesperson kapena akulu akumene koko a secretary general a MCP achita kondemu Kalindo limene koma ayi ndithu palibe amene watuluka kuchokera ku MCP amene watuluka kuchita kondemu chipani cha MCP chimene chiri ni mbiri ya nkhanza mbiri yoipa mbiri imene inapangisa kuti iwo akakhale kunja kwa boma kwa zaka sate koma ndithu anyamatache ooneka opunzira ngakhale ndiokuba choncho koma palibe siku lina limene anatulukapo ndikukachita kondemu izi siku lina muzandikumbuka ine wachamba ine wa misala ine chifukwa inuyo achipani cha MCP munayenera kukhala very very exemplary kuchita kondemu nchitidwe onyasa tinaona nthawi imene mmalowa mmene mboma nthawi imene yoyo ndalama zisana kusekeni maso munachita kondemu chifukwa naonso IMCP atalowa mboma amafuna sona wazika manamba plate yao kunena kuti ana achakwera koma tinaona a Richard Chimwendo Banda akumeneko ku MCP ko UF director anachita analamula anapereka directive kunena kuti siti kufuna kumuona wina alese atalemba kunena kuti ana achakwera gali moto izi zinali zinthu zabwino kwambiri tinkayembekezeranso kunena kuti muzichita kondemu ma act of violence ma video ngati amene wawa chifukwa siku lina izi zizayambisa nkhondo inachitikapo sombuyo mu chitidwe umene uwu wa nkhanza nthawi ya PP ine ndikukumbukira kunena kuti a Ben Phiri anamenyedwa kwambiri ku Mount Sochi kufuna so pang'onong'ono kufuna kuphedwa ndi anyamata a PP nthawi imeneyo limozi ndi a Nicholas Dausi akupanga zawo za business ku Mount Sochi nchitidwe ngati uwu tithokoze a Ben Phiriwo anamukhululukira munthu uja chifukwa tu zinthu zimasintha anangomenyedwa ngati lero wiki ya mawa PP kutuluka mboma mwaziona mmene zimapangira zinthu tu zimasintha at the blink of an eye zinthu zimasintha ajana afuna kumupha Ben Phiri ndikwamponyera kwa akamba kunsinje ukoko anapanga manyazi ndipo nthawi imene a police anali akuwasaka ndikuwagwira boma litasintha anthu akuzikozera nthawi imeneyo ndipo Ben Phiri anakhululuka koma akanakhala enanu mukanakhululukidwa ndiye mukamapanga zina zinu achinyamata muziziwa kunena kuti zina zimukamapanga achipani anu sazabwera mwachisanzo aja aphedwa uje ni kuchitidwa ujaona chitika kuwakhapa anthu pa mbowe anyamata ena a MCP ngatasali folo ngatasali atatu chifukwa amabisa so imfazo anamwalira kodi anthu amene ajawo makolo awo munakachita kopezeti ndikunena kuti inu a MCP amene muli ndi ndalama munakapasa anthu aja compensation munakafikira ndikuwapepesa kuti pepani zinthu zachitika iriso likhale ucheni aphunziro kwa ifeyo achinyamata kunena kuti anthu athu awawa amene timatumikira amene amatituma kuti tizikapha anthu makamaka inu anyamata a MCP amene mwapasidwa mfuti panopa musamale kwambiri chifukwa zinthu zozizakabwera muzasala nazo nokha pano mukumatumidwa kumaka sokoneza mademo ndikumabweresa anthu pa demonstrations panyanimiyala lero ndikumanamizira kuti amene wasokoneza mademo ndiponi Kalindo ifetu maumboni tili nawo izi zizakuvuta ni siku lina asogoleri inuyo a MCP achakwera munayenera kuchita kondemu ngakhale muli ndi rekodi yonena kuti munanenapo kuti muzabweresa mwazi muzakhesa mwazi asogoleri ngati apita mutalika munayenera muchite kondemu chifukwa china mwa chinthu chimene china kutulusisa ni mboma ndi khalidwera nyamatanu makadeti munayenera kukhala ndi reformed people anthu osinthika amene ali ndi behavior yabwino kuti pamene mukupita ku chisankho cha 2025 mukhale ndi anyamata osintha anyamata amene sakamenya anthu asamamenye anthu anyamata amene sanga imiseso magali moto mmiseu anyamata amene sanga khapeso anthu chifukwa history kunena kuti chipandi cha DPP ndi chankhanza chinali ni makadeti chimamenya anthu chimozi mozi so inu MCP musaiwalire paja kuti muli ndi mbiri yoipa kale mbiri yonuka imene anthu ambiri sana kondwere nayo pakuzafika kuti anthu ena anzeru anakupulumusani lero ndikulowa mboma amene mwamba kuanyoza ajaso lero mukunjoya muli mboma mukuba makobiri mukupanga china chilichonse mukuiwalira kuti zinthu zimasintha Mai munomo mufune musafune khalidwe liri kapitirira siku lina muza ndikumbukira kumai kuno kutayamba nkhondo kodi nkhondo izakayamba imayamba tichonji civil war inu simukuona kuti amalawi ndo odana kwambiri simukuona kuti amalawi ndo okupsha mitima kwambiri lero anthu ayamba kumapanga ma demonstrations osakatenga chilolezo it is a danger warning sign kwa inu yo ma politicians musatipesere anthu ndipo inu achalichi musakhale chete mukuyenera muchite kondemu zimenezi chifukwa siku lina inu achalichi muzapezekaso kuti mulibe anthu opita muchalichi mwanu mmene kunali ngati kusoka market kujazulo kuli yakata pulipe kulibe kowina aliyese zizachitikaso zimenezi zazo muli muchalichi Ndikufuna ndikuuzeni ndikuchenjezeni ya Malawi nchitide umene uu omajambula ma video ndi umene unayambisa mankhondo ku Rwanda ku Burundi ku America kuja kumachedwa kunena kuti ku Gaza ku Israel ku Ukraine ku Russia ndikumene kukuvutika anthu kuja musaone ngati anthu amene achaone mafilimu akujambula mafilimu ndi zeni siku lina muzandikumbukira abale muzandikumbukira ineyo wamisala ine ndikusakidwa ine pa area 30 ndikusakidwa ndi a polisi akuti ndikunena izi ndine wamisala koma siku lina muzandikumbukira Bon Kalindo, the DC, mwana wowopsha kwambiri.
Kumene ku kudali kulankhula kwa olemekezeka a Bon Kalindo mawauno wa 21 March 2024 mwamva zimene alankhula ndiyeno tapangani comment kumaso like pa zimene alankhulazi osewalaso kupanga share pa post imene ndichonjonjona kuti uthenga umenewu uthe kufikira anthu ambiri dziwe online TV.